Sanbonani, kamalama ngumlisti DRC, mphethu Mangcoba odobepian majayivane.
Sanbonani embombela, ngiyacabanga ukuthi maybe ndoyithola le video. Ngiyanichazela nonke noma ningayithola nonke Jozi, Nelly Spread. Le video le ibalulekile, unitshela mthetho. Yabona? Ya, nawugeza. Nje iCorona bathi iqala emakhwapeni. Geza amakhwapho washishe, waflash.
Waflash.
Waflash. Ugeze nangala kamzali tibulo. Ugeze. Uhlobe iphume le corona man. And futhi umvile Mr. President, uste yena. La ungena etaxini before you get in the taxi.
Yes,
hlala phansi. Shothi la before ungena etaxini, hlala phaphathe emgwaqeni. Banitshela.
Umvile uthi put the mask in your face. Mase yangimangalisa usho ukuthi faka sifonye ebusweni bakho.
Faka man. Uthi mbonye mehlo usho ukuthi. Njengayo umbona ufaka kanjani Mr. President? Faka la aseshe siphela.
Hayi. Subscribe, Afi.
Subscribe, abort.